Yo, what's up? This is your boy DJ Special, and you're listening to the Special Notes. Stay tuned.
Noma kunyukela inhliziyo ungalulanga keye ukwamkeli ixesha lakho liyulile sandwawe.
No más la manreba kodwa siyangduduza singinikitemba kuthi uzobuya sengusela manreba futhi siyangduduza singinikitemba kuthi uzokhumula la uvela khona uyakhunjulwa
Ngicela ubuye